Ndiyakwamkela ngoku ke siyasazi into squeeze theorem sizothini ke ngoku xa sisazi sizathi sisisebenzise kaloku kuba kaloku besingasifundeli nje ukuba sithanda ukufunda besisifundele uba sikwazi uba sisisebenzise kwiimeko ezithile ngoku ke sizawuthi sisisebenzise uba senze ntoni sibonakalise into yokubana ilimithi kasin x umahlulahlule ngubani ngo-x xa u-x esondela ku-0 ilingana no-1 kuba kaloku uzawuthi qaphele into yokubana xa ubeka u-x endaweni ka-x ubeke u-0 sizoba no-0 umahlulahlule ngo-0 loo nto ke asikwazi uba thini ayinasisombululo ngoku ke sizawuthi siyibonakalise into yokubana le limithi isondela kubani iya ku-1 sizawubonakalisa ngantoni ke ndizawuthi ndidrowe intoni iset usanqa esintoni ekubizwa ngoba yi-unit set ithetha ukuthini ke loo nto okanye ithetha ntoni uba xa sithetha nge-unit circle sithetha ngento yokubana i-radius yayo okanye ubude ukusuka esiphakathini ukuya kwi-circle yethu ekoneni yentoni yesanqa sethu bulingana nabani bulingana no-1 ngoku ke sathi sijonge le ntoni le quadrant yokuqala yayazi ke ii-quadrant zakho zine kwintoni kwisanqa ngoku ke thina sizojonga le yokuqala neyesine sathi sisebenza ngayo kule yokuqala nakule yesine ngoku ke yintoni ke esathi siyenzeke mandithi ndikuboniseke nantsi ii-axis zethu i-y axis nantsi ne-x axis le migca le ibonisa yona intoni i-x axis ne-y axis ngoku ke yintoni ke enye masijonge uba ukuze sikwazi uba siyenze siyibonakalise yonke le nto sifuna ukuyibonakalisa namhlanje kule quadrant yethu yokuqala sizokwenza ntoni sizoba nomgca osuka apha lo ubizwa ngoba yintoni yi-hypotenuse sizoba noxandathu wethu kuba kaloku sizoba nomgca ozoya ngqo pha nantsi le migca yethu ndiyenzayo uzawuthi uyiboneke le nto siyenzayo namhlanje uba izawusinika nyhani na ezi ziphumo sizifunayo kodwa ke izawuthi isinike asithathe umgca osuka apho ngqo kulo line sinyuke naye sibe nomnye futhi osuka kule ndawo le uhle ubheke ezantsi ngoku ke xa sesinayo yonke le nto sinayo apha sizathi siqale ngaphi ke le nto yokubonisa into yokubana ilimithi kasin x umahlulahlule ngo-x xa u-x esiya ku-0 ilingana nabani ilingana no-1 nantso ke eyona nto unqonsonqaba namhlanje eyona nto siyenzayo sizasebenzisa intoni ukhumbule benditshilo kaloku uba sizosebenzisa le nto ibizwa ngokuba yintoni si-squeeze theorem ngoku ke siyawazi uba umgama ukusuka esiphakathini ukuya phaa ecaleni ilingana no-1 intoni le nto ibizwa ngoba i-radius yethu le sibe nobani sibe ne-angle yethu engubani engu-x ngoku ke ngubani obude bulapho uyakhumbula ke into yokubana usayini ka-x ulingana uchazwa ngoba yintoni kuthiwa uba uyakhumbula intoni usoka to izawuba yintoni ke loo nto uzothi usoka to uyamkhumbula ukuba uthetha ntoni uthetha into yokubana usayini ka-x izawuba ngubani izawuba ngu-opposite over intoni uyahlulahlule ngantoni nge-hypotenuse nanku ke usayini x wethu ngoku ke masibuze into yokubana obu bude bungapha bulingana nantoni bona ngoku ke sizathi sikhumbule into yobana i-tangent ithini ke yona usasebenzisa intoni isokato wakho uba usamkhumbula kakuhle utan uzoba ngubani opposite umahlulahlule ngubani u-adjacent ngubani ke opposite iso utan ka-x kuzoba lelinani bobu bude bujonge u-x u-opposite lowo umahlulahlule ngubani ngebase ibase bobude buhleli u-x ahleli kubo ngoku ke kuba uyaqaphela into yokubana sinantoni apha sinale nto ibizwa ngoba yi-right triangle u-opposite wethu ke siyamazi ke uba asikamazi ngoku kodwa ke i-base yethu le nto sithi i-adjacent siyayazi uba ubude bayo bungubani bungu-1 kuba kaloku besiyichazele loo nto uba sisebenza ngantoni nge-unit circle ngoku ke ubude ukusuka esiphakathini ukuza apha ecaleni bungubani bulingana no-1 ngoku ke utan x wethu uzoba ngu-o sizobe sibeka u-o ke ngokuba singekabazi ubude bentoni belicala sithini ke ngoku sithi umahlule hlule ngowani kuba kaloku i-adjacent yethu okanye ibase yethu ingubani ingu-1 elicala u-x ahlele ukuthi ubude balo bulingana no-1 ngoku ke ngayo yonke le nto sesinayo ke ngoku sizokwenza ntoni eyona nto sifuna ukuyenza yintoni ke ngoku apho into kaloku esifuna ukuyenza sifuna sizathi sikhangele ke ngokuba sizoba ne-area apha into area bubungakanani bento ukuba ingakanani ngoku ke sinonxantathu apha abangaphi ababini yonke le nto ilapha ngaphakathi sizokhangela intoni ubungakanani bayo nganye nganye ke soqala ngenxantathu wethu lo ndizathi ndikubonise ukuba unjani lo mandimenze ngentoni bepeni eluhlaza ukwenzela into yokubana sizibone uba yeyiphi unxantathu esisebenza ngayo okanye yeyiphi indawo esisebenza ngayo nini nangoku ke lo nxantathu ndithetha ngayo umkhulu kangakanani ke lo nxantathu sifuna ukwazi loo nto ke ngoku yayazi into yobana izoba ngu-1 ubukhulu benxantathu ubukhangela ngoba u-1 umahlulahlule ngo-2 umphindaphinde nantoni ngebase ibase yakhe ingubani ke ngoku ibase le nto ahlele kuyo u-x wethu ubani u-1 ngoku ubude bayo nabo sithetha ngale unxantathu lo umncinane olapha nabo ke ubude bayo besitshile into yobana ngusayini kabani ka-x ngoku ke siphinde sikhangele enye i-area yantoni ngulo nxantathu oluhlaza lo sikhangele ke ngoku ubungakanani bantoni bale ndawo le mandenze ndibonise ngantoni ngombala onjani obomvu ke ngoku lo area siyifunayo okanye obu bukhulu sibufunayo boba le ndawo le inantoni inale akhi yethu nantsi le ndawo sithetha ngayo le siyifunayo le ndiyenza ngantoni ngepeni ebomvu sifuna uba ingakanani ke yona uyaqaphela ukuba inkulu kancinane kunale iluhlaza nantsi ke ndiyitshintsha ndiyifaka ngantoni ngale iyelo inkulu kancinane kunantoni kunale ingubani lo nxantathu lo kuba kaloku yona inale ndawo le iphakathi kwale ntoni kalo nxantathu nale nto kuthiwa yintoni yiarc ngoku ke inkulu kangakanani ke ngoku yona uyayazi ke into yokubana uba u-x wethu le angle yethu sithi ngu-x ngoku ke ukhumbule uba sisebenza nge-radians asisebenzi nge-degrees ngoku ke uyaqaphela into yokubana sinentoni sine circles okanye sino surround okanye sinantoni sineqanda lethu ngoku ke uyalazi into yokubana lenziwa yintoni i-area yalo ngu-2π ukugqiba ntoni yonke le nto uba i-circle yethu ngoku ke sifuna le ndawo incinane izoba ngubani izoba ngu-x umahlulahlule ngobani ngu-2π kuba kaloku sifuna elaqhekeza eli lethu sinalo phaa ngoku ke sizathi siyifumene intoni i-area yethu uyayiphindaphinda kantoni ke ngoku nge-area yayo yonke le ntoni yesisangqa sethu kuba kaloku sifuna laa ndawo asifuni intoni i-area yesangqa sonke sifuna elaqhekeza nayo nje eli liphaa siyazi ke i-area yentoni yesekle seyonke okanye yesangqa ingu-πr². U-r wethu ke siyamazi into yobana ulingana nabani ulingana no-1 u-1² uzoba ngu-1 ngoku ke nantsi ke ngoku i-area yayo izoba ngubani kuba kaloku uphayi uzosuka ukhona ngasentla ukhona nangasezantsi izolingana na no-x umahlulahlule ngo-2 ngoku ke uyaqaphela into yokubana sizoba nantoni ke ngoku le iluhlaza i-area yayo ingakanani yona ingu-sin x umahlulahlule ngo-2 okanye ungathi ngu-1 umahlulahlule ngo-2 uyiphindaphinde ngu-sin x ukanti uyaqaphela into yokubana lena ke ngoku enye le ndiyenze yayelo yatyheli izoba ngubani yona izoba inkulu kancinane kunale iluhlaza masikhangeleke ubungakanani bale nxantathu ungakanani umkhulu siyayazi into yobana ngu-1 umahlulahlule ngo-2 umphindaphinde ngebhesi ibhesi yethu ke le ndawo ihleli ngayo ingubani ingu-1 uyiphindaphinde ngobude bayo ubude bayo ke simbonile into yobana ngu-10 ka-x loo nto ilingana no-1 umahlulahlule ngo-2 umphindaphinde ngo-10 kabani ka-x ngoku ke uzathi uyiboneke into yokubana le inkulu sine sinonxandathu omncinane ono omncinane area yakho omncinane itsho ke loo nto siphinde sibe nale nto ingubani ine area engu x over 2 inkulu kancinci kunabani kunalo nxandathu oluhlazi sibe nonxandathu omkhulu masizibhale ke ezo zinto uba ngokuhamba kwazo siyazi ke lena uba 1 umahlulahlule ngo sin x umncinane kunantoni kunale ingu x umahlulahlule ngobani umahlulahlule ngo 2 ukanti nayo incinane kunabani kunalo nxandathu lo umkhulu one area omngakanani yena ongu 1 umahlulahlule ngo 2 umphindaphinde ngo tan ka x tangent ka x wokuke siyaphike ngokunale nto lento ke inyani xa kutheni inyani xa sisebenza kule quadrant yokuqala ukanti nakule yesine inyani kodwa ke ukhumbule ba kule yesine sizoba nantoni sizoba ne negative ngokuke i negative yethu asifuni kuba kaloku inani eli minus liza sichazela into kubana sithetha ngantoni thina sithetha ngobukhulu ayikho into kwakuthwa ekwake kwathiwa inkulu ngu-negative sithetha nge-area yantoni yezi triangles okanye yabanxantathu nale nto neliqhekezela lesekle nele nxantathu umkhulu ngoku ke xa sithatha ilimithi xa u-x esondela ku-0 kufuneka sithini kufuneka ifane xa usuka ngasentla naxa usuka ngasezantsi yiloo nto ke sizothini sithathe i-absolute value yazo kuba kaloku sifuna isoloko itheni i-plus le nto siyenzayo ngoku ke sizathi sibeke i-absolute value kwindawo yonke apho ukwenzela singabi nantoni singabi nanto i-minus nazi ke sizoba ne-absolute value ka-sin x no-x absolute value yakhe ne-absolute value ka-tan x ngoku ke sinale inequality okanye ezi zikhamiso ke ngoku sizokwenza ntoni masiphindaphinde yonke indawo ngobani ngo-2 ukwenzela uba sizosusa u-2 asingabi nayo sizoba no-absolute value kabani ka-sin x ingaphantsi kuba abani kwi-absolute value ka-x kuba loku yonke indawo siphindaphinda ngo-2 asuke kuyo yonke indawo siyazi ukuba incinane nayo kwi-absolute value kabani ka-tan x ungabhidiseki ke ngantoni zezi absolute values kuba kaloku yonke le nto uqaphele into yobana ayisuki nje noba kuphi siyisusa kule sekile yethu okanye kwesi sanqa sethu nale nto siyidrowe up ngoku ke sizokwenza ntoni ke ngoku sizokhangela ke ngoku into yokubana sizayibonakalisa njani into ilimithi uba ka-sin x umahlulahlule ngo-x uba ilingana no-1 xa u-x esondela ku-0 ngoku ke ndiphelela indawo yokubhala ndizathi ndisuse ezi zinto zingasentla siphinde siqhubekeke nantoni nombuzo wethu mandiyenze ke le nto ndithetha ngayo kuba kaloku into esiyenzayo sifuna ukubonakalisa apha asifuni yonke le nto ininzi uba uyibambile wena into yobana besisenza ntoni ugqibile ngoku ke ungalahleki siqhubekeke nayo kuba loo ndizoyishiya le sesinayo apha ngasezantsi ngoku ke sizathi senze ntoni kule equation le sesinayo sizathi sohlulahlule ngobani ngo-sin x kwindawo yonke xa sihlulahlula ngo-sin x sizoba nabani ke ngoku sizothi sibe no-1 abe ngaphantsi kuka-absolute value ka-x umahlulahlule nga-absolute value ka-sin x sibe no-tan x u-tan x ke siyamazi uba singambeka nangezinye iindlela singambhala nangolunye uhlobo ngoku ke mandiyenze mandiyibhale phantsi ke le nto ndiyithethayo xa sihlulahlula ngu-absolute value kabani ka-sin x sizoshiyeka nantoni undawo yonke sizoba no-1 abe ngaphantsi kukabani nantsi ke le nto ndiyibhala phantsi u-1 ungaphantsi kuka-absolute value ka-x umahlulahlule ngu-sin x absolute value kabani ka-sin x loo nto ingaphantsi kukabani kwi-absolute value ka-tan x benditshilo ke uba u-tan x ungubani khumbuleke u-tan x ungubani nantsi ke le nto ndiyenzileyo ndohlulahlule nge-absolute value kabani ka-sin x kuyo yonke indawo ngoku ke u-tan x singambhala ngoluphi na uhlobo u-tan x uyakhumbula ke into yokubana sine umahlula hlule no cos go sine x ngoku ke masiyenzeke lento ndiyithethayo sibhale u tan x ngobani go sine x umahlula hlule no cosine x siyaqaphela into bana u sine ukhona ngasenhla ukhona nangasezantsi kuba lokho bese divide bese ohlula hlule ngobani ke absolute value kabani sine x ngoku sishiyeke no 1 umahlula hlule o ne absolute value kabani ka cos x ngoku ke uzathi uqaphele ke ngoku into yokubana sesiyasondela ngokusondela kwintoni kule nto siyifunayo ngoku ke ukuze siye kule nto siyifunayo sizothi ebingasezantsi siyise ngasentla ebingasentla siyise ngasezantsi u1 umahlulahlule ngo1 uyalingana no1 akho nto izotshintsha ke apho ngoku ke xa sithatha ebingaphantsi siyise ngasentla ebingasentla siyise ngasezantsi izikhamiso zethu zizawuthini zizawutshintsha zingajongi ngapho bezijonge khona umzekelo xa sithi u1 umahlulahlule ngo2 ungaphantsi kuno2 xa sitshintsha ebingasentla siyise ngasezantsi sizothi u1 ungaphezulu kukabani kuka half ngoku ke masiyenze ke le nto ndithetha ngayo izikhamiso zizawutshintsha zibheke kweli cala besingajonganga kulo sizothi u1 ungaphezulu kukabani ke ngoku kwi-absolute value kasin x umahlulahlule ngobani umahlulahlule absolute value ka-x loo nto ke inkulu kunobani kune-absolute value kabani ka-cos x ngoku ke mandithi ndikubuze umbuzo usin absolute value ka-x umahlulahlule ngo-x loo nto ke nantsi sinayo phaa ukhumbule le nto sinayo kubani kulaa limithi yethu kodwa ke xa usondela ku-zero ubeka u-zero kuyo iza kunika ntoni loo nto iza kunika u-zero umahlulahlule ngo-zero ngoku ke xa sijonga kwi-quadrant yethu yokuqala u-x wethu uzoba e-plus xa udiba xa uhlulahlula into e-plus nge-plus izokunika intoni into e-plus ukanti kwi-quadrant yesine usine ka-x unjani uzosinika into e-minus ngoku ke izosinika loo nto into e-minus xa yohlula ngento e-minus iza kunika loo nto into e-plus ngoku ke usine ka-x umahlulahlule ngo-x uzosoloko etheni e-plus ngoku ke singayibhala ngoluphi na uhlobo lwento singayibhala sithi ngu-1 ungaphezulu kukasine x umahlulahlule ngo-x kuba kaloku no-cos uzoba into enye kwi-quadrant yokuqala u-cos wethu unjani u-plus ukanti kwi-quadrant yesibini sino-minus pi umahlulahlule ngo-2 ungaphantsi kukabani kuka-x kwi-quadrant yesibini ungaphantsi kuka-pi umahlulahlule ngo-2 ngoku ke kwi-quadrant yethu yesine u-cosine wethu kuba lo ukhumbule le uba u-cosine yi-x value x value yethu ke okanye elinani elingu-x linjani lisoloko li-positive kwi-quadrant yokuqala neyesibini ngoku ke naye singakwazi uba sizisuse intoni ii-absolute values ngoku ke sesikufutshane nantoni nasekugqibeleni sizawuthi sisebenzise ke ngoku into ebizwa ngoba si-squeeze theorem kuba loku benditshile okwakuqala uba sizothi sisebenzise sona ukubonakalisa le nto siyibonakalisayo into yokubana ilimithi kasine x umahlulahlule ngo-x xa u-x esondela ku-zero ilingana no-1 ngoku ke masijonge ilimithi xa u-x esondela ku-zero ekabani eka-1 siphinde sijonge ilimithi kabani nale function engu-cos x ngoku ke le nto siyaqaphela into yokubana izosoloko ingu-1 kuba ilimithi ka-1 xa u-x esondela ku-zero izosoloko ingu-1 ngoku ke masijonge ekabani eka-cos x ilimithi kabani ka-cos x xa u-x esondela ku-zero izawuba ngubani ke eka-cosine x sizasebenzisa le nto kuthiwa si-squeeze theorem ke nayo xa u-x esondela ku-0 u-cos x izasinika bani u-1 ngoku ke uyaqaphela into yokubana i-squeeze theorem sithi xa sisondela ku-0 ilimithi yethu ka-1 izasinika ubani u-1 ukanti nale isinika u-1 le apha ngaphakathi u-sin x umhlulahlule ngo-x ithetha into yokubana nayo izoya kubani izoya ku-1 kuba kaloku uyasikhumbula intoni i-squeeze theorem sikhona kwenye yee-videos uba ngaba mhlawumbi usilibele ujonge into yokubana le iphakathi izokunyanzelekile nayo uba mayiye kubani mayiye ku-1 ngentoni nge-squeeze theorem ngoko ke singatsho sigqibe sithi into yokubana ilimithi kabani ka-sin x umahlulahlule ngo-x xa u-x esondela ku-0 ilingana nabani ilingana no-1 yiloo nto ke le ndiyithethayo le ndiyibala apha ilimithi ka-sin x umahlulahlule ngo-x xa u-x esondela ku-0 ilingana no-1 loo nto ke i-squeeze theorem ke esisenza sikwazi uba sithethe sigqibe ngolo hlobo sithi ilingana no-1 ngoku ke sizathi siyijonge ke le nto ngokwegraf kuba kaloku uzawuthi ukhumbule into yobana siyathanda nokubana siyibone uba yenzeka ngoluphi na uhlobo le nto sithetha ngayo masithi siyenze ke mandithi ndiyenze ke le nto ndikubonise uba akuyonto nje isuka esibhakabhakeni okanye esuka noba kuphi yinto eyinyani le nazi ke iigrafs zethu ngoku ke sithini sithi u-1 usoloko engaphezulu kubani kukasin x umahlulahlule ngo-x osoloko naye emkhulu kunobani kuno-cos x p phakathi kuka-minus pi umahlulahlule ngo-2 no-pi umahlulahlule ngo-2 nantsi ke le nto sithetha ngayo nanku ke u-1 uyambona ukuba le function yethu ingu-1 lo mbala unjani u-blue ukanti lo ungathi uluhlaza ngu-cos ka-x le ibomvu ke ngoku ingubani ungayibona nalapha ngasentla ndibhale phantsi kwi-equation yasinika ntoni ezi graf nantsi ke ngoku ka-sin ka-x umahlulahlule ngo-x phakathi kwabani kuka-pi over 2 no-minus pi over 2 ilingana iphi nantsi ilapha phakathi uyayibona ke nayo into yokubana ile kulo mgca utheni ubovu usoloko engaphakathi kuzo unje uya kubani ke ngoku naye uyamqaphela into yokubana uyosondela ngokubani ngaku-1 ke naye yiloo nto ke siye sagqiba sathi ilimit ka-sin x umahlulahlule ngo-x ilingana no-1 xa usondela uyaqaphela ke naye uba xa usondela ngokusondela ku-0 iya ku-1 kuba kaloku le enye i-function yethu engu-1 isoloko ihamba ku-1 siyibonakalisile ke ngokuloo nto sisebenzise ntoni i-squeeze theorem ungathi uphinde ke uzijongele nawe mhlobam ujonge into yokubana uyibambile nale nto besiyenza namhlanje ndiyabulela ndiyathemba uba ndicacise ngeyona ndlela evakalayo.